ezimbasa zibubungqina begalelo likaTyhwaleni kumdlalo wombhoxo wabasetyhini eMzantsi Afrika uke wamele ilizwe kwindebe yehlabathi. Nangona wayengumdlali wesizwe nje uhlala kwityotyombe eliseDuncan Village eMonti. Ikamva lakhe kwibhola yombhoxo laphela emva kokufumana umonzakalo eqatheni.
Ndaye ndonzakala eqatheni ndophuka kathathu. Ndinentsimbi nezitrofe eziyi-4 eqatheni. Ndophuka siseJoburg, sikwikhempu eJoburg, sisiya eDubai. Zange ndihambe naloo trip kuba ndophuka.
Uthi ngenxa yentsimbi efakwe eqatheni lakhe akakwazi ukuma ixesha elide, yaye indawo ahlala kuyo ineentambo zombane ezihamba phantsi, nto leyo iba ngumcelimngeni kuye.
Zange ndihlale kwiSpringbok ngoba ingxaki ibelapha emlenzeni, umlenze wam awukapholi nangoku. Andikwazi umisidala, andikwazi uhamba i-long distance. Izitrofu ziyazophukela, funeka zitshintshiwe xa zophukile. Ndihlala eziphunzane emagalini, ndiyatshowukha ngulaa mbane uphaa, iwesi xa kunetha. Xa kunetha funeka ndicele umntu andiyele eshop uba ngeli xesha likhoyo sisebenzisa abantu bangapha kwicingo kwiishophu zabo. So ukuba kude kum andikwazi uba ndingaphuma xa kunetha, bandiyatshowukha. Kukho izinyoka apha phantsi kuba sihlala emagalini, liyanetha negali endihlala kulo.
Utyhola ngelithi imanyano yombhoxo yeli ayizange ibonakalise nkathalo emva kokonzakala kwakhe ngethuba belungiselela ukuya eDubai kunyaka ka-2012. Uthi waphuma engena kwizibhedlele ezohlukeneyo kunzima nokufumana uncedo.
EBay ndabizwa kuthiwa ndiya ewe, sasihlala phaa siziplayers ze-7s but ngondophukileyo ndabizwa kuthiwa ndizaya kwifizo. Zange ndisiwe kwifizo eBay, ndahlaliswa phaa, ndandihlalela ukutya, ndigula nje phaa uba ndandihlala ndinentloko. Akho nto ndandiyenza, ndandingenzi upper body, ndandihleli nje. Ndaphela ndigoduswa ndisiwe ekhaya kuba ndaye ndafowunela ekhaya kuba ndingekho mntu ononinceda phaa.
Isihlobo sakhe sivakalise ukuba bathumela imbalelwano kwimanyano yombhoxo kweli ngelizama ukufumana uncedo.
Zisekhona ke ewe nezinye iimfuno ezifana noba mhlawumbi a decent livelihood in terms of umsebenzi or consistent nezinye iimeko ke mhlawumbi zithi personally benokwazi ukuncedakala ngazo, whether at that level of politics or even at the level of sports unions. Umzekelo, xa ndithetha loo nto ndithetha nangento ethi ebenokwazi ufunelwa mhlawumbi an opportunity to become a coach, to run clinics therapy for young girls or any of those things, even for running clinics ahambe all around the Eastern Cape, izikolo zonke afundisa abantwana abangamantombazana in terms of ukuparticipeyitha kwirabhi as uba ingumntu osuka ukuparticipeyitha that highest level yokudlala irabhi.
Imanyano yombhoxo ithi ngonyaka ka-2015 uZiyanda waphinde wabizwa kwiqela labasixhenxe, nto leyo yabonakalisa ukuba uphilile kumonzakalo wakhe. Yena uTyhwaleni uthi wayebizelwe ukuba kuhlolwe unyawo lwakhe azilolonge kunye nabanye abadlali ngenzame zokuzama ukuliqhelisa kunyathela. Kungoku nje uthi unyawo lwakhe alukaphili nangoku yaye udinga uncedo. Ndinguyamkela Mtshiyo kwiindaba ze-MPK eMontini.